ngivusele amaswati amahle ngithi ninjani ebonjeni aludle lufukuse libombo ninivusele kamanzini ninivusele kahoho ngithi ngabe banjani eshiselweni isigodi lesinemandla ninthandokati yenu umfana ngani ngithi angatise nje amaswati amahle kokuthi ngibuyile kukhona nje timbo betithe kungibambabamba kodwa ke impilo ikhona nabo labo lengihlangana nabo ngihlanganyele nabo kaFacebook soloku bayabona ukuthi inthandokati ikhona manje nje kude wona emavideo lebhizi ngawo inthandokati lomuhla amaswati amahle ngithi asesike sibuke timbo letibangela emaswati kwakuthi ahlupheke lomuhla nginthandokati yenu maswati ngithe asenge ngisebenzise line lelithi politics aside lokuthi ngithathe lesiqubungulo lesithi politics aside ngibuke kona lokuthi akusiye wonke muntu lokumele abe ngisopolitics noma athi tindzaba tepolitiki kodwa ke ipolitiki ngiyo lebangela ukuthi konke kungahambi kahle noma ke konke eveni kuhambe kahle kungaze wonke muntu athi lilungelo lakhe lokuthi leni akhethe leni athumele umuntu eParliament ngiloko lokubalulekile ngiloko lokumcoka simaswati akuthi ngeke ukuthi size sathi sonke ngokuthi ini ipolicy ini yendani ibhili silwane sini lokwa nalokwa kube nje yaya maswati ngithi asenike ngikhulume yona nje indaba yokuthi politics aside Sina ukumbula ukuthi live nakangwane ngengachaza ukuthi mina umnotho lomunye ndi ngendlela lemangalisako. Kwenziwa yini ukuthi sihlangu sibebede likhaya lokuthiwa yi home ground sikhona ukudlala khona ema games. Siyabona i Royal Leopards nayo ngoba vele phela i Afcon nabo bokhaf batichithile ti stadium takangwane ukuthi etata khona kumelelana nelizinga lemhlaba noma lizinga lelifunekako kuyo i Africa ne ti stadium tayo. Sine lokwethu kusemahlangeni akusito ti stadium. Ngale ngaso sihlangu nyakenye sisibonile siphuma eveni la kangwane siyo hosta i home game yaso eSkwahlandi lapho khona sihlangu sabhadala 1 million emalangeni kwekokuthi sikhone ukusebenzisa stadium saseNingizimu Afrika khona eSkwahlandi sisibite ngekokuthi i home ground kwedlule kubuye yona i Royal Leopards nayo i Royal Leopards athi khulunywa letindzaba kubite kwekuthi bakhiphe imali lenganga 400,000 kude bakhone ukurenta imbombela stadium kube ngiyona home ground yabo lapho khona bahostela i Orlando Pirates Imali ke lenganga lena maswati lamahle kunengi kakhulu lobe kungendiwa ngayo eveni la kangwane live la kangwane umnotho linawo mane umnotho udliwa indvota yenye umnotho lokufaka ikhati lowo lokhicitwa maswati netethi yawo umnotho lowo lokhicitwa ngumhlabathi wesive sonke semaswati losophethe tibiyo ngesidladla selibhubesi Nikakhumbula amaswati lamahleko ukuthi kubekwe eceleni imali lenganga 6.4 billion lapho khona kwathi wabe wakhiwa iInternational Convention Center kanye neMillennium Hotel Nekubala kwayo inthandokati ibambisene nebantfu labaceceshekile ekubukeni temnotho. Sithe siyakubuka sabona ukuthi 6.4 billion bongamakha umgwaqo eveni la kangwane longu 8000 kilometers. Kuphindwe kube dibhedlela kuwo onke emadolobha akangwane letisecophelweni lengakwati nokukhuluma ngalo. Kuphindwe kungetwe tikolwa letingaba lishumi lapho khona emaswati ate ufundisa abantu babo bakhule batiphathele live labo. Bangayi ngisho nebuyofunda eNgiland. Mawuthi uyabuka lokho ke sobuka lapho sobuka le mali lengaka ke kwekuthi bekungeke kwamiwa sidzingeka ngakho yini iconvention center ngoba phela sikhula vele ikona iconvention center lapha eligogo sikhula akhona emahotela bo royal watwa the royal watwa sekwani lokhu lokusha bobani labantu ulala kula mahotela bakari batofunani even la kangwane lelehlulekele kungena ku first world kwangena i family nema palaces ayo ku first world lo sekushoda manje kwekuthi makhosi evelo sale akhe ema runway Kuwona mapalaces akhe angasayina lesikhuphe. Sale tindiza tivele tihlalela langehla kwaqhabo sika. Mawuthatha ubuka liphakelo lelendelwa emapalaces i-maintenance ne-upkeep yawo ngokuthi ahlale asezingeni lelisetulu bosisi sikhaba aphile kahle kungablocki emasiwa kungendini kube nje yaya kube netisebenti tabo lakhaya netehla tenyuka tibaphipha nabo bogwapa baphishwa. Kuphume 160 million emnyakeni wa 2020 to 2021. Wekuthi nje emakhaya aso silo ahlale asezingeni lelisetulu ezingeni lapho khona kubonakalisa cha indvodza lenjinge ngawo onke emadvodza evenikati lase Africa nguye loyo makhosi emvelo imfingo inkosi imfati wesithathu sikubula sami ngingandokati yenu sithi politics aside asina kubuka inge kwepolitiki lokho asesike sesikubuka nje kwekuthi babe wakho ekhaya angaba yini netimoto leting 20 ema Rolls Royce nabo bo Aston Martin nabo konke lokwabo Maybach bese bantwana bakhona kulelo khaya bagolela timbungane emlonyeni bantwana bakulelo khaya bahambe baye uqothela emitini kokuthi bakhone ukudlala nemathoyisi ebantwana babo makhelwane bete kepha emathoyisi abo lakhaya babe uthenga bo Maybach uthenga ini ini lokwakho nje yaya kunje yaya Ngiso sihlanguyo i Royal Leopard leyo bahluphekile nabo ababoni lokuthi bahluphekile bathi duphunga badonswa ngelikhala kude emandla abanawo ngokuthi babonakalise nabo ikhono labo lebhola kube kuhle vela kangwane sithuthukise umnotho ngato temidlalo sithuthukise umnotho ngato temakhono uyadla uyafukutha makhosi emvelo udla imali yemaswati akasakhoni nekwakuthi akhe nje stadium sa 20 million lesta uhlala abantu laba ng 20,000 ngoba phela vele le population yelivela kangwane yincane singasafuni ke kuba ambitious kuvalwe nje nanyasomhlolo kwakhiwe kahle kube sezingeni siyekele lokuyohamba siyocothela emaveni nakhona siphinde sibhadale imali letishisiwe 400,000 kurenta imbombela 1 million rand kuphuma kwesihlangu ekhaya siyodlala eNingizimu Afrika igame lebengabe loyo 1 million loyo 1 million rand uthethe kwachubeka kwakhiwa kahle somhlolo kwakhiwa kahle imavuso bayafuka emalangeni ledlulile baphindze babuyiselane leplastic labo lokuthiwa iTurf lapha phansi yona lendvo leyenda le stadium tingaphasi kuFIFA tingaphasi kuAFCON tingaphasi kuCAF Uye makhosemvelo loyoke asikubuke kwekuthi politics aside invota lehola likhaya lephile kahle enhloko bantu bayo bahamba njani bede kwabo kwemdlala ekhaya bese sebayocothela emtini bayophula ematoyisi alabanye bantwana abe uyise adlale izambane lampondo bantwana abagolela atimpungane emlonyeni Muleyo bengifuna sikhulume kabanti leku dirigistwa kwe stadium kepha sibone ibudget yabo 160 million yabo 6.4 billion kwakhiwa boma international convention center politics aside Kukhona yini indvo lengendeka lenjengaleyo sale sikhohlwa ukuthi sibangisa indvoda mpini emtini wayo noma sibangisa indvoda mpini eveni lakhe uma le live alithanda ngalendlela lathi ulithanda ngayo yini le live kungabe kumabukwafe le live lihlekisa kubo bonke bomakhelwane live le Mozambique liphuma ekhathi emtini kodwa ke imfuthuko yalo igijima yendlula lona live la kangwane ngidlule lapho ngithi politics aside Ukhona yini Minister of International Relations longete ati kwakuthi kwendekani eveni lase Russia nase veni lase Ukraine lapho khona kukhosele emaswati ayofuna imfundo kukhosele emaswati ayofuna imisebenzi uthi makakhipha statement sakhe kude lokubi sesifonele iembassy ledvute nelive lase Ukraine sesifonele kanye nayo iembassy yelive lase Russia nese Mozambique sesivile kwakuthi awu laba lababili ema tensions vele baphila kuwo kade bacala baphikisana bahwebhana bakhombana emehlweni kude elikhulwini lolutaba ingodi emaswatini nguye ke loyo minister thuli dladla lo wathi kunaka ema portfolios langamfaki atshele bosisi sika kwakuthi abavale iinternet Kude emaswati angenokona kubumbana ku-social media, alalele, a-organize, abonisane kwekuthi live lawo angalilwela njani. Ulihlazo Minister Thuli Dladla, ulihlazo ungumfati lobekiwe nje ngoba vele bonke labonzanga yenu, nabo balingani benu, nibekiwe. Kude ipolitiki leniyisebentako lapho, ipolitiki yelivela kangwane, iqhamuka enkoyoyona kalozitha. Nine nitiphukuphuku nje, tihlinyambuphu. Anathi lutho nekwekuthi kwendekani e-Ukraine, kwendekani e-Russia. Kukumanje emaswati, bantu bemaswati bagcwele tikhotha ku-Romania, bagcwele tikhotha ku-Hungary. Bete kudla, bete timpahla, bahamba ngetinyawo balizaphuna. Siphinde sithi, politics aside. Siwabonile emave abomakhelwane makusuka ludwishi etitaladini, eSkwahlandi nakhona kuBomozambiki, siboZimbabwe. Asikade nangalinye lelatyala umntwana, sibone kugcwele emawada aphethe tikwayi netibham, agijimisa abantu estradini. Ngoba emawada akakaqashelwa kuba sestradini. Emawada aqashelwe kuba semajele agadze bantu labalungisiswako. Impilo bantu lababoshiwe lokugcwala kwemawada estradini agijimise bantu alekelele emaphoyisa evena kangwane kusho kona lokuthi there is overemployment and overcapacity kulo lelitiko lelibukele emawada ngoba ayikho indlela yokuthi makungekho iovercapacity bese sihlangana nemawada agcokela ukuhlata agijimisa bantu estradini aphethe tibhamu nemathi yagesi netikwayi lamajele magcwele emawada etitaladini lamajele asuke wona afele nabani Lo mbuto lo ngawuphendvula ke maswati emajele asuke asele nawo lamanye amawada lokho kusho lokuthi lawa lenibona gcwele esitradini vele akakaqashelwa phela kubuka emajele lawo mawada lawo aqashelwe kuba lihawu lembube nawo kube kuya ngaye ngabe bonke labo bantu babafake emasotsheni bagadze yena njengoba bamgadzile noma babukene nete emajele live lasesikhwahlandi siyalathi liba nayo imisindvo kodwa ke nangalinye lilanga kude nalolatiko liwada liphethe sibhamu noma liwada liphethe sicwayi ligijimisa abantu etitaladini Lawa aseswatini ahleti esitaladini ngoba phela vele wona acashelwe iroyal assignment than servicing the nation. Maswati lamahle ngithandwa kati yena umfana wengane ngithi angivale lapho ngimthanda nonke kaho ngimthanda nonke kamanzini ngimthanda nonke elibonjeni ludle lufukuthe nani shiselo sgothile sinemandla ngiyathanda ngiyaphuma.